راديو بيبليك أفريكان.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushyikirizwa na Marie-Ange Irakoze.
Ikaze ni gwanyu ncuti namwe bakunzi bi radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mwiriwe cyangwa mwaramutsebanye naho muherereye amakuru twabateguriye yo kuri uyu wa kane igenekerezo ryanzwe Nyakanga mwaka 2023 ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abakozi bakorera mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi bari mu bisata bitari bya gisirikare basaba kurenganurwa kuri bimwe mu byo bafite uburenganzira basakironswa imyaka ine iraheze. Mu gihe ikiza cyakorera kiriko kiravugwa mu mihingo itandukanye habandanya kuvugwa ubukene bw'amazi meza. Abanyagihugu bari mu duce tumaze kubonekamwo abagwayi basaba ko leta yokora ibishoboka byose amazi akaboneka. Mu mera zano makuru turafite ikiganiro ako hambere mwaba mukurikira ku minsi yose ya kane mu gice cya kabiri c'amakuru. Uyu munsi tukaza kubashikiriza igice cya kabiri ku bijanye n'umuzo w'ikawa n'icyatumye abarimyi batagifite umwete wo kurima ico gitegwa. Hari n'ayandi twabateguriye ni mukanyi sase sangwe kaze nido nido. Ndasubiye kubaramutsa duhera ya makuru mu gisata cy'agati y'akazi na muntu kuri inkuru iciye ku masonga. Inyuma y'iminsi itatu bari bamaze bafungiwe mu nyubakwa y'amanama ya komine Mutimbuzi 2036 ku bantu 270 bari bafatiwe mu bice bitandukanye bya zone Rukaramu barekuwe kuri uyu wa kane. Amakuru avaho muri iyo komine avuga ko abarekuwe babanje gutanga amafaranga 10,000 umwe. Ku bw'ayo makuru nyene bane basigaye bagirijwe gutunga biciye kubiri n'amategeko imyambaro y'inzego z'igipolisi n'igisirikare. Tubibutse ko abo bantu bari bahagaritswe ku munsi wa mbere w'indwi bakaba bari bapfunzwe mu buryo bubi aho batagira amazi hambavu yaho bari banasangiye akazu kasugumwe kamwe gusa. Mutungane naho urongoye umugambwe IPDZ Gamibanga avuga ko Evariste Ndayishimiye yerekanye ko yifuza gusubiza ku murongo igisata cy'ubutungane mu majambo yabwiye abacamanza ku munsi wo gutanguza icese umwaka mushasha w'ubutungane igitega. Ariko Chauvino Mugwengezo akavuga ko ikibabaje ari uko amajambo ya Evariste Ndayishimiye hari aho usanga atajana n'ibikorwa.
Twibaza ko iyo mvugo yiwe ari vyiza atahoreka kuyishima, ariko rero nukuraba ko imvugo ziwe zijanye n'igiro, nukuraba ko amajambo ariko arashikiriza yuko koko avuye ku mutima wiwe, ayo majambo ariko arashikiriza yuko koko ariko arashikirizwa n'umuntu umukuru w'igihugu cy'u Burundi ajejwe kubahiriza ubwo rwego no kubahiriza amategeko no kubahiriza inyungu z'umunyagihugu. Mbandanye nizera yuko iyo mvugo nkumbura yuko ushaka kuresha abanyagihugu, kuko urabona twibirije ibihe z'amatora nayibundi. Nibaza ko kubera afise ibimenyetso afise ivyemezo vyose yuko ubutungane mu gihugu cacu bucumbagira, ubutungane mu gihugu cacu atari ubutungane, ubutungane mu gihugu cacu bwatumye igihugu cacu gisubira inyuma gose. Ubutungane ni inkinzo y'igihugu, ni inkingi y'igihugu, kuko igihugu kitarangwa n'ubutungane kirangwa n'amarira, kirangwa n'inzigo, kirangwa n'ibintu byose bidahumuriza umunyagihugu. Rero hari urubanza ruheruka gucibwa n'ubutungane bwo mu karere, niwe ari umukuru w'igihugu. Mbega urwo rubanza rwahehe ko rwaciwe neza rurafata intumbero, ni kuki atararushira mu ngiro ngo ni politiki? Oyahe, nico twe tugira tuti nahere ngaho kugira yerekane karubero, nahere kuri urwo rubanza rwaciwe. Nayo ubundi amajambo ni meza, navuze nti turabe ko ayo majambo ajana n'ingiro, turabe ko ayo majambo amuvuye ku mutima, turabe ko amajambo ari amajambo iwenyene yo kubahiriza nk'umuntu arongo y'ugwego g'umukuru w'igihugu.
Murukurikirane rw'amakuru tugize imisi tubashikiriza kubijanye n'ingingo ya leta yo kubaka amazu agerekeranye mu gisagara. Abanyagihugu bafite amatongo n'amazu muri commune Mukaza barafise impapuro ndanga matongo cyo bita titre de propriété mu rurimi rw'Ifaransa zikwije ivyangombwa. Ibitare kurira leta gusubira kubabwira kwerekana amashusho plan mu rurimi rw'Ikinyamazuru yingene bagiye gusubira kubaka. Ibyo bivugwa n'abahinga bo mu bushikiranganji bw'inyubako, aho bamenyesha ko ingingo y'umushikiranganji itegeka kubaka amagorofa atategeko na rimwe gisunze. Ido ni ido na mugenzi wacu Eloge Divin Remesh.
Komine Mukaza umushikiranganji w'inyubako Dieudonné Dukundane ategeka kuja kwerekana amashusho y'inyubako zigerekeranye ifite imbibe zine mu buraruko igarukira ku ruzi Ntahangwa, mu buseruka igarukira ku misozi yanamiye Kiriri na Mugoboka muri quartier ya Mutanga Sud, mu manuko igarukira ku ruzi Muha, nayo mu burengero ikagarukira ku kiyaga Tanganyika. Abahinga batubwira ko muri iyo komine ya Mukaza yose ubatse ku rugero rugera kwijana kwijana, uretse agace gato ka Mugoboka kataraheza kubakwa mu kose. Abo bahinga bo mu bushikiranganji bw'inyubako bavuga ko bene ayo matongo afise impapuro ndangamatongo titre de propriété zikwije ibyangombwa, ni ukuvuga impapuro zerekana ko bubatse bakurikije amategeko y'inyubako arizo mpusha zo kubaka permis de bâtir, hamwe n'impapuro zemeza ko bakurikije amashusho leta yabategetse certificat de conformité. Izo mpapuro zose akaba arizo ngo leta ifatira ko mu gutanga uruhushya ndangatongo titre de propriété. Abo bahinga bo mu bushikiranganji bw'inyubako bamenyesha yuko abantu bafise izo mpapuro leta ashobora kujya gusubira kubasaba kwerekana amashusho y'ingene bagiye kubaka. Ivyo rero bakabivuga bisunze itegeko rigenga inyubako n'ibisagara, code de l'urbanisme de l'habitat et de construction. Ivyo byose bizayivuguruza umushikiranganji w'inyubako Dieudonné Dukundane avuga ko abanyamukazi bategerezwa kuzotegekwa kubaka amagorofa mu matongo yabo. Abo bahinga baguma bamenyesha rero ko ingingo y'umushikiranganji w'inyubako igamije gutera ubwoba bene amatongo kugira bayagurishe ku bantu bamwe bamwe bakeneye kubika amafaranga yabo mu matongo. Ni inkuru tubandanya.
Eloge Divin Remesh urakenuye iyi nkuru, ikaba yari yatorokanijwe na bagenzi bacu Eloge Divin Remesh na Bob Rugurika. Naye nababwiye mu ntango z'ano makuru, abakozi bakorera mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi basanzwe atari abasirikare basaba kurenganurwa kubijanye n'imishahara hamwe n'uturusho bafitiye uburenganzira. Bavuga ko haciye imyaka ine bararindiriye gutunganirizwa n'ubwo bushikiranganji bakukira nk'uko amategeko abigena. Ivyo bikaba biruko mu gihe bagenzi babo bo mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo umutekano wo baramaze gutunganirizwa. Dani Claire iratwumva.
Abakozi batari abasirikare bakukira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba basaba gutunganirizwa mu bijanye n'imishahara yabo hamwe n'utundi turusho. Bavuga ko badatahuye impamvu batariko barahabwa ibyo barekuriwe n'amategeko. Bamenyesha ko haciye imyaka ine barindiriye gutunganirizwa ariko amaso yaheze mu nzira.
Twese amategeko yasinywe asinywe ku y'igihugu mateka y'imishahara yo gaze akaduha n'amaprime ijana na kategori y'ibikorwa amasara amashuri. Abari muri kategori yose zose bakaronka hacuri n'abasitifisiyeri kuri kategori y'abatuta ijire vyarinze bibikwa neza hama barabikora bahije guhanurwa nyene ubwo burusho n'iyo mishahara ico tenye barabirungika parmi la vire de 15 a vire de 2019 betwize ko muri metro fiyaro barindira amasaha yose mu nzira. Abasivili dukuye mu gisoga ni ukuri twararindagijwe cane.
Icyatangaje cyane abo bakozi bo muri ubwo bushikiranganji ngo ni uko bagenzi babo bakorera ubushikiranganji bw'umutekano bo icyo kibazo bahejeje kugitorera umuti.
Abasivili kwa muri polisi rero baratunganirijwe bakorera byose akwiye gushaka kurana ubwo burusho kuri barashima batunganiza umutima w'igitsina. Ibyo bikora ku bicuke ibyo bakoreye abasivili kwa muri polisi kuko bisangiye amategeko.
Mu itangazo uruganda rwa RP rufitiye ikopi ryo kwa 49 ruheje umwaka w'ibihumbi 2023, ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe n'abahoze ku rugamba rwarashyizeho umuguje ryo kwiga ibijyanye n'imishahara y'abakozi batari abasirikare bakukira ubwo bushikiranganji. Twarondeye Floribert Biyereke abwira igisirikare cy'u Burundi kugira tumubaze iyo myidogo iri muri ubwo bushikiranganji ariko ntiyashimye kugira icyo ashikiriza.
Dani Krenera twumva tugukengurukire tumira mate tubandanye amakuru twabateguriye.
Erpia.
Mu gisata cy'ubutunzi naho ihinguriro rya Sosumo ngo ni rito arivyo byo babituma ritagishobora kwimbura isukari kenewe mu gihugu kubera igwirirana ry'abantu hamwe n'abadandaza bikika mu kiza ivyo biri mu bituma iryo shira hamwe ridatora umuti w'ikibazo c'isukari kimaze igihe cyatsindaro mu gihugu ivyo byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro General Major Aloise Ndayikengurukiye umuyobozi mukuru w'ihinguriro Sosumo amenyesha ko hari umugambi wo kwagura iryo hinguriro ikindi nuko bagiye gusubiramwo uko isukari itangwa.
Inyishu kuri iki kibazo kinayi cy'isukari, inyishu ya mbere irama nuko dutegereza kugwiza umwimbu kugira dushobore kwimbura isukari ishobora gukwira bene gihugu mbese tukaronka n'umusesekara wo gushora hanze. Ivyo rero tubisanga nini mu gitabo twateguye, umugani twateguye wo kwagura ishirahamwe, kwagura imirima no kwagura ihinguriro. Ivyo bikazodushikana ku mwimbu ushimishije. Turifuza ko yoba ari Sosumo ishobora kuba yimbuye isukari kwira bene gihugu kandi ishobora no kuronka umusesekara. Mu biharo vya mbere tumaze kugira turabona ko turavye igwirirana ry'abantu bizosaba ko mu 2040 twa dufise nk'amahinguriro yo kwimbura ku rugero rushika amatoni 1,500. Aho niho tuzoba dushoboye gukwiza ibyo bene yubasaba bakenera mbere n'umusesekara gushora hanze. Nuva ko tuzoba twahagaritse bimwe byo kuyigura tuyikuye hanze. Nuko twotegura neza bizanye n'itunganywa ryo gutanga isukari. Ibyo nabyo mureka ko nyine kibaye umukuru w'igihugu cyacu yagize inama igitega aho ingingo nziza zafashwe zotuma habihinduka. Ubu rero turiko turikazanura kugira izo nyubako zishyire mu ngiro. Twizera ko hazoba ihinduka mu bijyanye no kudandaza gushikana isukari ku benegihugu.
Nabyo nyene nari nabiciye ku masonga abanyagihugu bo mazone atandukanye mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo yacu baratewe umutima uhagaze n'ubukene bw'amazi meza. Abatari bake babandanya bakoresha amazi yo mu nzuzi. Ni mu gihe ubushiranganje bw'amagara y'abantu bwamenyesheje ku mugaragaro ko ikiza cakorera ciraye hirya no hino mu gisagara no mu micungararo. Abanyagihugu batinya ko kirandagata kikanaka indaro mu gisagara kubera ubukene bw'amazi. Inkuru ya Eric Niyonzima.
Kuronka amazi meza bishika kuba kayobera abahinga mu makarati atandukanye y'igisagara cya Bujumbura. Ibintu bigeze abanyagihugu bamwe bamwe bavuga ko batatabura n'ibiriko biraba mu makarati nka yose ya zone Kanyosha, Gihosha, Kamenge n'ahandi. Abanyagihugu babo bavuga ko hari amazi amara iminsi ine atanima rikorotse mu mabombo yabo.
Nk'aho murebere iminsi yabaye ine atana bajya atama ry'amazi rikoroka amarobine yose yumye. Abantu bariko barenda kuvoma amazi y'inzuzi atemba kandi ayo nayo imvura yatanguye kugwa amazi asa nabi.
Abatari bake rero muri amakarate bari n'ubwo batagira uko bungana bavuga ko atakibuza ikiza cyakorera buca kibashwaramwo kubera isuku rike. Ibyo bakavuga bisunze amwamwe mu makarate begeranye amaze gutogwamwo abagwaye ikiza cyakorera. Kwa wanyagihugu bavuga ko atanakimwe abona leta iriko irakora kugira ikingire aho kiza kitarashika biciye cyane cyane mu kubaronsa amazi meza. Urwanda rwa RPA ntirushobora kuronka abo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira ngo icyo bashikirije kuri icyo kibazo. Ku igenekezo rya gatanu nyakanga uyu mwaka ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatangaje ko ikiza cyakorera kibica bigacika mu mihinga itandukanye y'igihugu. Mu itangazo ry'ubwo bushikiranganji abagwayi bari mu bitaro byitiriwe umuganwa Karori kuri iryo genekerezo rya gatanu nyakanga bari bafite abagwayi 22 abagwayi 5 mu ivuriro ryo mu Gatumba muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura kumwe n'abagore batanu ku ivuriro ryo mu Rugombo mu ntara ya Itoke.
Eric Niyonzima tugukengurukire tukivuga ibijanye n'ubukene bw'amazi no mu gisagara cha Ngozi naho nyene ngo niko bimeze quartier ibangamiwe akabari mu Remera. Iyo quartier imaze indwi zibiri itaronka amazi. Muri kino gihe abanyagihugu bakoresha amazi bakuye mu mwonga canke bagakoresha amazi y'imvura iyo bagize imana imvura ikagwa. Elvis niyo mwongere.
Ndi kiringo singana indwi zibiri quartier mu Remera yo mu gisagara cha Ngozi itaronka n'amazi. Muri kino gihe abanyagihugu bavuga ko bavoma amazi yo mu myonga ya Samutuku na Nyabitari aho naho nyene bagakoresha amahera menshi kugira bayaronke. Ku bw'abanyagihugu iyo imvura iguye baba batomboye kuko baheza bakareka amazi bakoresha ariko bakaba nayo nyene batanayizera.
Amazi aje kuyavoma ku birometero birenga bitanu umukozi utumye ngo agende kuyakuzanira wahoramo amajana atanu mugabo ubu utumuha amajana atandatu ntarenga kubera ubu buryo kugira uza kuyamura.
Abanyagihugu bo muri karitsiye mu Remera bamenyesha ko icyo kibazo bagishikirije abo byega ariko ko atanyishyu bigeze baronka. Ku bw'abanyagihugu mu gihe vyobandanya uko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike.
Ati bashaka kuvuga tutayaroshe hoho bararigiye kugwa azoca hadeka indwara zitandukanye zitegwa n'isuku rike.
Ubukene bw'amazi buribonekeza kandi igice ca karitsiye ya Kinyami Gisagara hamwe na Rubuye zo ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi nyene ituraronka abarongoye ishyirahamwe ryidezo mu karere k'uburaruko kugira bagire icyo bashikiriza.
Elvis niyo mwungere tugukengurukire mu kanya duhereza aya makuru ku kiganiro ako hambere. Uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ako hambere. Uyu munsi tukabashikiriza igice cya kabiri cy'umuzo w'ikawa mu Burundi uko yagira tera imbere n'icatumye abaremyi bahava bakadebukigwa. Kino kiganiro mugishikirizwa na Josiane Muzaneza.
Chaka ise amayagwa n'ubwo n'ibyenge cyane
ako hambi
n'ishyaka n'amenyesha makuru ba FDA n'ibyo yose yakandi
mu kiganiro giheruka twarabayagiye kubijanye n'amamuko y'ikawa ingene yashite mu Burundi ikatura n'abayagira uko yagiye natera imbere ku ntwaro y'ababirigi biciye ku rwego rwari rwarashizweho ngo ruteze imbere ico gitegwa njabuka amazi Office de Café Indigène du Rwanda w'urundi mu Gifaransa. Mara numvise kandi ko mu byatumye igitegwa cy'ikawa kigwirirana mu Burundi harimo nuko hari harateguwe abafundi benshi atakindi bari bajejwe atari ukwitwararika igitegwa cy'ikawa. Mbega none ni giki cyatumye ubu ikawa igabanuka kandi yari ifitiye akamaro kanini cyane igihugu n'abarimyi. Inyishu ni mukanya aho tuza kuba turi kumwe n'umutumire wacu umwe Rudende ariwe Ernest Habimana yanonosoye ibijanye na kahise. Abarundi bari yamaze bati umuhini mushasha utera amabavu ni nako byagenze ku muzo w'ikawa aho kumvisha abarundi kwijukira kuyirima kitabari igikorwa cyoroshe kuko benshi bagerageje kuyigwanya ubona ko banabikora ku gahato ikimoko kiri hejuru. Ico gikenye nkuko tubiyagirwa na Ernest Habimana yanonosoye ivya kahise kikaba cavuye gituma bamwe batabaromoka.
Abarundi ntibari bamenyereye ikawa, bari bamenyereye kurima ibiharage, uburo, amasaka, ibigori, inkore, myumbati, ibijumbu n'ibitoki. Kubigisha rero kurima ikawa batari burye gusa no kwari kubagora cyane. Mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itatu guverineri yatwara Urundi n'u Rwanda kera bahita Rwanda Urundi yarafise mu ndoto ziwe yuko u Rwanda n'u Burundi bigomba kuba igihugu cy'ikawa tuma bashyiramo ingufu kugira ngo bazitere haba ku neza cyangwa ku nabi. Abarundi bamaze kubona yuko byakomeye benshi barahavuye barayanyaga bahungira muri Tanzania kera bahita muri Tanganyika abandi bahahungira mu Bugande. Mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itatu batubwira ko abarundi baba ibihumbi ijana na mirongo ibiri bari bamaze guhungira muri Tanzania, hanyuma abarundi hamwe n'abanyarwanda baba ibihumbi mirongo itatu bari bamaze guhungira muri mu Bugande. Umuhinga mu by'akahise yitwa Jean-Pierre Chrétien aratubwira ko hagati y'imyaka igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ine na gatanu abarundi bataye igihugu biyongereye. Mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ine n'umunani abarundi bangana ibihumbi magana abiri bari barataye igihugu barahunga bahunga Kimoko bahunga ibihano by'abazungu.
Ariko naho biri uko inyuma y'aho Burundi byikukiye igitego cy'ikawa cyarabandanije gutera imbere kubera ko abarundi bari bamaze kubona akamaro kibafitiye. Aha umutumire wacu aratubwira ingene umugambwe yupona ari nawo washikanye Burundi ku ntare yo kwikukira wagize uruhara rukomeye cyane mu guteza imbere ikawa mu Burundi.
Inyuma ya independence naho igitego cy'ikawa bari bakitayeho kubera babona hari akamaro kibamariye haba kuri kenura bakajya gushora ikawa bakabaha amafaranga n'igiciro kikaba n'icyari bwakoroke ku isoko mpuzamakungu. Inyuma y'ukwikukira ku Burundi igiterwa cy'ikawa cyagumye gitera kijya imbere. Mu myaka igihumbi n'amakumyabiri n'icyenda na mirongo irindwi umwimbu w'ikawa wari uri hagati y'itoni ibihumbi cumi n'indwi n'itoni ibihumbi mirongo ibiri kuri repubulika ya kabiri. Repubulika ya kabiri nayo yabaye mu gihumbi n'amakumyabiri n'icyenda na mirongo irindwi na gatandatu kugera mu gihumbi kimwe n'amakumyabiri n'icyenda na mirongo umunani na karindwi abarimyi b'ikawa barateye intege n'ikiguzi cy'ikawa. Icyo gihe ikawa yari yamaze kugiha agaciro ikiguzi cy'ikawa kiraduka. Mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo umunani kugera mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo itatu na gatatu igiterwa cy'ikawa cyari gihagaze neza cyane. Haharugwa ibiti by'ikawa bingana n'imiliyoni magana abiri na mirongo ibiri mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icumi na gatatu. Ibyo nibyo biti byari bihari ku gataka k'u Burundi. Mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi no mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani ikawa yarinjiye muri politiki. Umugambwe umwe rugende wari uhari iprona washyize ukuboko mu bintu byose bijyanye n'ikawa. Hubert Koshe na Barnabe Ndarishikanye batubwira ko ari tombora kugira baburamatari b'intara za Ngozi na Gitega bari aba ingenieur agronome mbere ngo n'abasitanteri b'amakomine hamwe n'abashefu ba zone bari bajejwe uburimyi bw'ikawa. Birumvikana rero ko umugambwe iprona wari ufise ijambo rikomeye mu bijyanye kurima kwimbura no kudandaza igiterwa cy'ikawa. Umugambwe iprona wari waranahariye umunsi wa kane uwita uwa kane w'ikawa.
Iryo shaka ryashyirwa mu gukorera ikawa bivanze n'akanovera k'isi yari itewe ko byatumye ikawa y'u Burundi igira akanovera yisangije. Ibyo bikaba bigaragarira ku kungene yamye kandi n'ubu ikiri ko ihurumbirwa gutyo igihugu n'abanyagihugu bakahahombokera nk'uko tubanza yatubyiganirwa n'uyu mutumire wacu yanonosoye ibyakahise.
Igihugu cy'u Burundi rero cyatanguye kudandaza ikawa ku gihe cy'ababirigi mu myaka y'igihumbi n'amajana icyenda na mirongo itatu. Ni naho ababirigi kuko bayizanye kugira ngo bayihinge mu Burundi ifise kamaro nyamukuru kugira ngo abarundi bashobore kuronka amafaranga bishyura ikore ry'umutwe aryo bita impodo kapitasiyo. Ikawa y'u Burundi yatanguye guhurumbikwa mye bayihurumbira cyane nuko bari bayitayeho ku gihe cy'ababirigi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itanu na karindwi. Ndumva twari dufise abo bita abafundi b'ikawa bashika majana ane, tukaba twari dufise n'aba agronome b'inzobere bashika mirongo itatu na bane. Ibyo bisigura yuko mu guhinga ikawa haba hariho abantu bayikurikirana bize kandi bafise ubumenyi buhagije ku buryo ikawa kuva bakiyirima gushika bayisarure kugira igere ku gihe kuyidandaza mu makungu aba ari ikawa ifise akanovera. Nta mamashini yari ahari, ariko kuba ata mamashini yari ahari arima ikawa mu Burundi ibyo ntibisigura yuko igitegwa cy'ikawa cyari kubura akanovera kuko abarundi bari babigishije ubuhinganya bwo kurima naho bayirima n'uburyo bayifata neza haba kuyisasira haba kuyipompa haba no kujya kuyigurisha rero ibyo byose bikozwe neza nivyo byatuma ikawa ishobora kuba ifise akanovera hanyuma ikindi twamenya yuko kuri icyo gihe nta bintu by'imyavu y'ikizungu bari bakoresha isi y'u Burundi yari gifise akanovera ntiyari bwatituke ku buryo ikawa irimwe muri icyo gihe yari ikawa ifise akanovera ngira ngo murabizi namwe n'ubu muri iki gihe igitegwa bateye mu isi itarimwo iyi myavu y'ikizungu ibyo bitegwa barabihurumbira cyane kuruta ibitegwa bateye bashizemwo imyavu y'ikizungu ari navyo ibitegwa bitarimwo byatewe hakoreshejwe umwavu wa kirundi ndabyituko umwavu usanzwe atari wa kizungu nibitego sanga bifise akanovera ubu ibijanye n'ikawa novuga yuko ikawa y'u Burundi acyafise akanovera kanini kandi nacahurumbirwa n'amakungu aho cyane cyane mu bihugu bikomakomeye byateye imbere n'abantu bayizi baguma bayihurumbira
naho rero ikawa yagiriye akamaro kanini cyane igihugu n'abanyagihugu umugira w'amacakubiri ntibayikundiye kuguma itera imbere umutumire wacu arabitugira ku muriri aho mbere anamenyesha ko nigabanuka ry'igiciro cy'ikawa ryahavuye riza risongera isibe
mu myaka y'1998 igiciro cy'ikawa cyaramanutse cyane ku isoko mpuzamakungu maze rero tuma abarundi batakigira umwete wo kugira ngo barime ikawa rero ntiyokwibagira kuvuga yuko ibiza canke intambara zagiye ziraba mu Burundi byatumye izo ntambara haba igikorwa cy'ikawa gisubira inyuma cyane akarorero notanga ni nk'ako mu 1993 inyuma y'igandagurwa umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye abantu benshi barataye barahunga bamwe bahungira mu gihugu abandi bahungira inyuma y'igihugu kuvuga rero abo barundi bari bahunze baciye bajya kure aho bari bafise imirima y'ikawa ikawa rero zarasivye kubera ata muntu azikorera ibyo rero bigatuma umwimbu ugabanuka cyane bivanye n'abanye politike ukuntu batahura politike yari hari hari n'abavuga yuko ikawa ari ikigwanyisho cy'abatutsi kugira ngo aje kugakano abahutu ibyo cyane cyane umuntu wabivuga yisunze nk'umuhari wari uhari icyo gihe witwa Parike Hutu babona ko ikawa zihari kugira ngo zitume abatutsi abari bo babayeho kubera ikawa uburyo bwose buvuye mu ikawa ari ikigwanisho cy'abatutsi kugira ngo bakinyize abahutu n'intambara mu nyuma zabaye zaba za CNDD-FDD turabizi hariho amatonorero y'ikawa menshi amwe yaturiwe andi yarasambuwe
ningana duciye dusozerera ikiganiro cacu mwumvise ingene ikawa yashitse mu Burundi amananiza abarundi batewe n'abakoroni mu kubahatira kuyirima gushikaho bamwe batabakomoka kubera ikimoko mwumvise kandi ko mu vyatumye ikawa itera ihona mu Burundi harimwo amacakubiri afatiye ku moko ndashimiye mwebwe mwese mwarimo duteze yompi nshimire mwebwe ku mutima umutumire wacu Ernest Habimana yanonosoye ivyakahise Josele Muzaneza ndikunda bashikiriza kino kiganiro ndabike abantu ye ndabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu
ako hambe imigenzo ama yago nyine kibo yabo hambere tubiragara ako hambe Yeah,
ukenguru kirejo ziane muzaneza chuti namwe bakunzi ba FPA inonga hama kuru tuwekwa bateguriye achia garukira ukenguru kire mwebwe mwese mwarimu duteze yomi shimea chane bagenza anje bafashije kuyatororo kanya nibagiye abahinga b'ivyuma batumye ano majwi abashikira atango bandi Marie-Ange Irakoze na yabashikirije ndabikebanuye kiraho muba mubahwe na ubutaha.